intengi understand ayo ukuthi la igesi azange ikhona
asinayo
sanhlobo banayo
asinayo
ukuthi ngibathumelele adresi yenu 2097 2
lalesi
ngibathumelele nale location yami
yeah
manje ngeke senza I follow up
le manje isayisa ikhiphi
ayo ngikhangi mabhala
bazoza babone ukuthi isimo sinjani bese banikholekthela ibox lenu nemitha yenu kwenzela ukuthi nizokwazi ukuthenga ugesi nana ngisho nibe nemitha yenu
okay ningiwekile kwabindiwe
mazezovotaniniumongameli
ubota angithi ukubota ngo-april.